ungitshela nje ukuthi yini no excuse. It's no excuse against gender based violence. So ukuhlukumezwa kwabasifazane. So yiyo nje into esilethe la. So baphethu la into esilethe la ukuthi siyacela nje ukuthi ike sithothise nje la ikhulumezeni abafazi. Ukuthi wena mawubona umngane wakho ehlukumeza umfazi, ukhulume naye, ungathuli. Sithi ungathuli baphethu. So sithi no excuse against gender based violence.
Ngabe kuthiwa yiliphi iphutha umuntu olenzile lesifazane nengane akwamukelekile ukuthi ahlukumezeke. Kubalulekile ukuthi uma ukhona ukuhlukumezeka okukhona okutholakalayo ekhaya noma endlini, uxoxiswane or kuboniswane, kube khona nezinto eziningi njengokhanseling esingabonani ukuthi singazilungisa kanjani. Okubalulekile ukuze kungabi khona ukuhlukumezeka ukuthi kube khona ukuhloniphana.
We as Euro still been looking forward to this tournament. Because it's not just kicking the ball, but it's also to make a statement out there that we as men, we stand against gender-based violence. So to the organizers of this tournament, we say well done to you guys, and we look forward to another tournament in the years to come. Keep it up, guys, and thank you so much.
Ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane angicabangi ukuthi yinto e-right. Yebo khona bayazenza izinto e-wrong kubantu besilisa, kodwa lokho akusho ukuthi kumele ukuthi sibahlukumeze noma size sikwazi ukuthi siphinde sibashaye. Ukushaya umuntu wesifazane akukho right e-South Africa, ku-against umthetho wase-South Africa. Umuntu wesifazane noma ngabuthi uwone kangakanani, kuphela kumele ukuthi umthathe uhlale naye phansi ubonisane naye ukuthi yiziphi ezinye izinto mhlawumbe eningakwazi ukuthi nizenze ekuthenini kusasa ingaphinde yenze into efana naleyo asuke yenzi.
Flee group hashtag no excuse. Gender glory hashtag no excuse.
Here's to always take action.
Against women abuse.
Against women abuse.
Mandla.
Amandla.
Thank you, my friend.